bashira mutu dagarango amwe na kayeri ni vita pinde yawe ubugize mirange yo uyaga erena wanje
numara mane
Para, vamos ver a cuya va a partir.
Nicho tazubanza kubaza Nicho tazubanza kubaza mukanwa wewe Uwe Maria Kaji kumi koro chilida Nageza ndaje koreko Jena semba kiyara ira Na onyene wabu mazeko Bino benda na vipuze Na koko yara vipuze Yara semja warira nina Onyina wabarira sewi Osewe wabarira sewa Osewa wasemba nechumo Ina wewa fate mene Mukorego tuku chumite Mukorego tukwereke Mukamarima
Mumirido ndaba inkuru nagiye mu mahanga tatangi ndore ninobo izo ntore ziragwaza izo ntore ziragwaza ko bagamba kumira kurangwa kona kazi kabo
Mabuko ya numiye Na numiye kuwa kabiri Na mwetaba kuwa katato Mabuko chumbe munine Mabuko chumbe munine Chumba boto nanye kuburja mkama Mwe maria
Mbirido ndaba inguru Mbirido ndaba inguru Ona mwepa mngawa kirisu Mpatiri ya mbariye Kona kazi kanyo
Yambu, yambu, yambu Yambu, yambu, yambu Icho tatu wana kuwazabu Icho tatu wana kuwazabu Nage kumi goro tiridabu Koreko, kira semba kira ira Na onyene wabu mozeko Kino genda na vipuse Kika koko yara vipuse Kara semja wali ranjina Onyina wabali rase wigo Osewe wabali rase wabo Osewa wahinda ni chumo Ina we wafate nini Mkule kwa tuku chumite Mkule kwa tuku ereke Mkama wimara Mwe maria
ndaba inkuru numbirize ndaba inkuru cyangwa ikumikoro tirita kinagize ndakiramutse kira simba kira rahira iyo jewe sindamukanya mupadiri yombona yombona kanyita mukama we kigongo
we maria numbirize ndaba inkuru mabungwa yanumiye mabungwa yanumiye yanumiye kuwa kabiri Kwa katatu Mabungu chumbe munini Mabungu chumbe munini Chumba boto nanya kuburja mkama Uwe maria
Mbirido ndaba inkuru Nagiye mu mahanga Nasanga intore ninobo Izo ntore ziragwaza Izo ntore ziragwaza Ko bagapfa kumira kurangwa ko n'akazi kabo
Siragenda nguma ngushakisha
Nako nako zenda kuronira
Naraduzi miduko ndajabuka nizuzi
Auwona nararushe
Auwona narachumukuye Takurondera kugira ndakubone Okay.
Bumva bamukumbuye ababanyi baramutasha bumva bamukumbuye bene wabo baramutasha bumva bamukumbuye bose n'umutima mwiza n'umutima mwiza
ubwiruti
n'umutima mwiza
ubonana
n'umutima mwiza
uvugana
n'umutima mwiza
oyaga
n'umutima mwiza
naribi
n'umutima mwiza
akabaya
n'umutima mwiza
uvugana
n'umutima mwiza
ubonana
n'umutima mwiza
Sagara, twese, nimuze tuje hamwe, twiyubake igisagara gisukuye, gitekanye, cyo kuraja, mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imigwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika.
Itera benya yo riva mu rugo n'isuku nyayo rihera mu ngi wacu Nimuze tuvurire hamwe twiyubagire igisagara cyacu kuko birakwiye ko tubisukura dufise amahirwe menshi kuba twarironke igisagara gifise ikiyaga akayaga keza karangwa iwacu ingenzi zose ziyashitse zija amacumu Harageze ko dukorana inguvu buri umwe wese akunda iterambere tubisukure ikibi gisagara cy'akarorero ntiwigire sindabibazwa kuko twese biraturaba dukorere hamwe tucubake kuko n'akamaro kuri twese n'akamaro kuba twibarutse tutibagiye n'ingenzi abanyagisagara twese nimuze tuje hamwe twiyubake igisagara gisukuye gitekanye cyo kurata mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imirwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika abanyagisagara twese nimuze tuje hamwe twiyubake igisagara gisukuye gitekanye cyo kurata mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imirwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika igisagara ni cyacu twese turagisangiye turagisangiye nimuze tucubake kiri igisagara cyiza cy'akarorero abanyamahanga bagitamarire tugakora ibikorwa rusange nk'uko bitegekanijwe umwe wese n'umuganda wiwe urashobora gufasha mu kucubaka ntitwibagire yuko mu gisagara tuharangurira byinshi na cyane cyane ibikorwa by'iterambere dukwiye gukorana ingufu twese atawuvuyemo ntitwirengagize ibikorwa kuko igisagara ni ihuriro ryacu twese nimuze twunge ubumwe tukwize ibikorwa twiyubake igisagara cyacu tuheze tugikingire twongere tukirate no mu makungu abanyagisagara twese nimuze tuje hamwe twiyubake igisagara gisukuye gitekanye cyo kurata mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imirwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika abanyagisagara twese nimuze tuje hamwe twiyubake igisagara gisukuye gitekanye cyo kurata mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imirwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika tumaze kucubaka tuzoheza tukibungabunge tukirinda guta ubucafu aho tubonye hose mu gukorera hamwe tukiyubakira ibibanza bigenewe guta ubucafu tukagwaniriza hamwe uwo wese uba ashaka kugisiga tuzigize uko tuzoba turiko turatera intambwe iyumvemo gusukura uri gisagara kwariterambere ya twese abanyagisagara twese nimuze tuje hamwe twiyubake igisagara gisukuye gitekanye cyo kurata mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imirwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika abanyagisagara twese nimuze tuje hamwe twiyubake igisagara gisukuye gitekanye cyo kurata mbere gisumbye ubwiza ibindi bisagara by'imirwa mikuru y'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika
kanye byeza byo hambere twebo kanye byeza byo hambere aho zokoro yakoma imozo yegete aho nyokoro yambara imozo yegete aho hambere bari baberewe aho hambere bari baberewe Sokuru nyokuru
watusikia karanga
Sokuru nyokuru
watusikia karanga
Sokuru nyokuru
watusikia karanga Ahorero sokuru
watusikia karanga
Ahorero nyokuru
watusikia karanga Abashenga naye yemwe bo hambere bare vuga amazina yobohetse Muvuye kuragirira inarume ciye kuma yange nayo mukundo Sokuru nyokuru
watusikia karanga
Sokuru nyokuru
watusikia karanga
Sokuru nyokuru
watusikia karanga
Aholero sokuru
watusikia karanga
Aholero nyokuru
watusikia karanga watusikia karanga
Baba kenyeze nawa yemwe bo hambere barambara bakefeza baratemegane bagaforogota Sokwe
ziruze
Sokwe
ziruze
abambara baruhinda bambarira inzogera mukuzimu
ibyema
Sokwe
ziruze
Sokwe
ziruze
abacamanza bakera bacha imanza Una mieza
Daguhaye
Imigondoro Yibiharage
Sokuru nyokuru Watusikia karanga Watusikia karanga Watusikia karanga Ahorero nyokuru
Watusikia karanga
Ahorero sokuru Watusikia karanga
Sindi zitano numugore,
ngwa cha
nk'imodoka zigihinda nk'imodoka n'ibisumba gutira w'inyaruguru ndowarumwe nabaye nicaye mu nzu yanjye nabaye nicaye mu nzu yanjye ngombe numva agahinda kuzuye ubutungana bose babyaye kane ndowarumwe Garagaza maso marisiyana Singaragaza maso ndi nta mugabo ndowaruwe
Thank you. Nango nacho bimaze mundabantu.